Nā, e pai ai te ngaungau I wā tātou kai, hei tēnei krihimete me pakari o tātou niho. Mai rāno te whai a Dentalcare West I Tāmaki Makaurau, kia ora rawa atu o tātou niho. Ā, koenei te tau tua ono o tā rātou kaupapa, e haere kore utu atu ai te marea ki tō rātou whare niho, kia tirohia ai ngā niho o tēnā o tēnā. Mō te rā, kotahi anake tēnei kaupapa, ā, I tukuna e mātou, te kaimahi o te karere, nōna ngā niho pirau o te katoa o mātou, Rapaera Tawhai ki Dentalcare West, mei kore e māke I a rātou, ōna niho kōwhai. Anei tana pūrongo.
Kia ora.
Kia ora.
How are you, brother?
I'm good. How are you?
Oh, good, thank you, my friend. Good.
Ko te haurua I te whitu I te ata, ko au te tuatahi o te rau tāngata, ka tirohia I tēnei rā.
What I'm going to do is pop these glasses on and I'm going to sit you back
okay.
And we'll have a little look.
Ia au e whakarite ana, kei waho te tini e whakararangi mai ana, tai atu rā ki tua o te kokonga. He tatari kia tirohia nama kore nei e te tākuta niho, koinei anahe te wā utu kore o te tau.
Just think my wisdom teeth coming through. Yeah, it's just real painful.
My mai.
Ka aroha e kui, hoki rawa atu ki te tūru hā parapara, he ono tau ki muri nā tākuta Scott Waghorn te whakaaro ki te whakaarake I tēnei kaupapa utukore.
Okay. Well, I was driving in my waka to Mahi one day and I thought, you know, I wish someone would do something for those that really can't afford dentistry.
Mm.
And then it dawned on me, I own a dental practice. I can do it.
Tūturu tonu, he mohi o tonu nōna ki ngā taumahatana a pūtea.
I think everyone really wants nice teeth. It's just, it can be unaffordable to a lot of people. One thing we've done as a business is offer interest-free payment plans to people, which really helps.
Me mutu pea ngā kōrero I konei, kia hoki anō ki te hōrete.
Ko kāre kāre
Me te waiata I nā waiata Māori kia tutuki I āia te arotake I te hunga kua tae tae mai.
I think it's a wonderful thing that the clinic is doing for the people, you know. I mean, free, where else are you going to get free?
Good for all of us here, and for the ones who can't afford it, yeah.
Awesome day, thank you for having it. We need a lot more days like this.
E whakaae ana tēnei ringa āwhina I tōna mōhio ki te hiranga o tātou niho.
He mea he pai tō tātou tiaki wā tātou niho, ka nui ake ngā huarahi hei whai mō tātou te hunga rangatahi. Nā te mea kare tātou I te whakama.
Kua mutu tonu te mātai iaku niho, I mua I tēnā anei ētahi kupu āki I te hunga tiaki niho.
Mā te horoenoe o niho, mā te tiki I te taura, and mā pēra rawa, me pēra rawa, he māma te tiaki ngā niho.
I guess one of the things I want to say is that even if you didn't make it to free day, we really still want to see as many people as possible, either for next free day or just come and see us for a free checkup of your teeth. Have a rinse out to your left.
He kaupapa kore utu e pai ai te menemene atu. Rapaera Tawhai, te karere.